ndashagushimira president w'u Rwanda Paul Kagame washubije abanyarwanda bose mu Rwanda ndabimushimira kuko njye nakuriye mu mahanga impunzi zino muri Canada no muri passport yanjye handitsemo uko ntagomba no guhagarara Rwanda none akaba yarashubije buri munyarwanda wese ubishaka kuba mu Rwanda ndabimushimira cyane imana ikomeze imugide kwa Tramukunda.